bafowethu ake nginibingelele namukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Uma uqangela le channel iqinisekise ugcinzele usubscribe uthole zonke izinto esiziposta kule channel igama lami ngumsizi aka Inkosi uAdmin. Bafowethu sibona icompetition lapha eMaskandi competition ey'nkundleni zokuxhumana. Namhlanje sinensizwa ke uCEO ezosichazela kabanzi ukuthi ngabe mhlawumbe le competition kaMaskandi imayelana nani. Mhlawumbe nawe uyafisa ukungenela, mhlawumbe uyafisa ukwazi ngayo le competition ukuthi ngabe mhlawumbe imayelana nani. Khuleka hlala uke le video ithola yonke information ukuthi le competition imayelana. Nake sibingelele mfowethu uyiCEO yekampani uzosichazela kabanzi ukuthi ngabe mhlawumbe ke into imayelana. Siyakwamukela kule TV yethu.
Sibonga ukwamukelwa, bese sibingelela ke zonke izethameli. Igama lami ke uVusi wakwaKhoza.
Mfowethu,
yebo, igama leCEO likhulu ke nokho kodwa ke kulungile.
Yebo. Mfowethu, usithatha usibeka nje ukuthi ngabe mhlambe yini iCoArt kumuntu oqala ukubona le video, noqala nomuntu oqala futhi ukuzwa ngeCoArt ukuthi mhlambe yini ekhulunywa ngani ukuthi uyanga ngeCoArt.
iCoArt ke ikhampani esunguleke ngokombono wokuthi sinamaciko amaningi ezweni lonkana. Kora ke thina si based kwenze specific la emkhanya kude sihlanganisa ke aboma spala bayi 2 okungujozini nomhlaba yalingana. So sibe sibona ke igap enkulu kakhulu namanje sisayibona sizama ukuaddressa leso simule. So ke kunamacilo amaningi kodwa ukukhula kwawo kuza kancane. So singenele leso sikhathi sokuzama ukuthi sibelekelele ngendlela esingakhona ngayo.
Yeah. Mfowethu mhlambe usakhuluma nje ngalokho. Mhlambe ihupho sokwenziwe yikampani noma ke iCoArt and Entertainment ngoba siyazi ukuthi mazithi entertainment kusho ukuthi khona umlando obukhona lapho. Mhlambe yini esenenzile njengekampani yenzani iCoArt Entertainment kuma artist before nje sihlalo dabeni competition.
Cha ke iCoArt and Entertainment ikampani ke ilontshwe mhla ka 22 December 2022. Ubuye imbuze nowakho senza sicreate iplatform for amaciko ukuthi akwazi ukuveza umsebenzi wabo ebalazweni okanye ke emphakathini.
Yeah,
sikwazi ukuba supporta ngoba sikholelwa ukuthi kwesinye isikhathi umphakathi uzokwazi ukusupport, kumele ukusupporte ngoba bayawazi umsebenzi wakho. So indlela yokuveza umsebenzi wakho ukuthi ube nemicimbi esiyenzayo officially senza eminyaka ngeminyaka depending kwisikhathi sonyaka ukuthi sine kanjani. Okwamanje bese singenayo isiqiniseko ukuthi mhlawumbe onyakeni sigcine siyenzile njalo njalo kodwa ke
yeah. Mhlambe kukulokho mangabe njengoba uchaza ukuthi mhlambe sekukhona nike nakwenza mhlambe ngaba imicimbi. Mhlambe uma ubheka ukuthi mhlambe ukresponda kuma artist mhlambe isasala ama event kuyaye ikhambe kanjani kulokho esenikwenzile mhlambe kusithatha sibeka nje kule zinto mhlambe esenzenzile.
Hey mfethu sisemakhaya la sikhona. So kodwa ke mangabe silonje ikhampani sathola ukumangala kakhulu ukubona ukuthi abantu bangaka kanti. So i support yaba nkulu kakhulu, sakujabulela lokho kakhulu, nathi sakhuthazeka saba positive. So ngokuhamba kwesikhathi sibonile ukuthi amaciko mhlawumbe ahamba abe nokusileka kancane ngendlela yokuthi mhlawumbe abanye balindele something ukuthi bona ba benefit instead of ukuthi basebenze because kakhulu ukusearch kuyasetshenzwa kumele sisebenze together. So uma senze ikhampani besenzela ukuthi sibe seduze namaciko athi ngabenze umsebenzi wabo sikwazi ukubeseka entweni ephathekayo siqhubeke sisebenzisane nabo nje indlela yethu yonke.
Yeah. Mhlambe ke sithathe noma ke ngale kokuchitha isikhathi nje sihlale kuyona icompetition nako sibona icompetition engule zokuxhumana yabaculi bakamaskandi sibona kuwumaskandi kuphela. Mhlambe ungasithatha usibeke ukuthi kungani mhlambe kuwumaskandi kuphela kungani ngeke amanye amagenre. Mhlambe nje usithatha usibeke kuleyo before siqhubekele kwicompetition ukuthi izohamba kanjani mhlambe ngabe kuqhubakalani ngoba siyasibonisa amaska 10,000 amarandi sambe sikhulu kakhulu bengcula maskandi nambe ngizongela kule competition. So ngiyafisa ukuthola kule ukuthi kungani kuwumaskandi kuphela.
Okay, sinibe ngezulu ngikhuluma ngeplatform phambelini.
Yeah.
Isizinda.
Yeah.
Understand? Sifuna ukwenza isizinda samaciko.
Yeah.
So into esiqaphelile mase sicwane ngoba ngikholelwa ukuthi mawuze wenza something kumele wenze ucwane ukuthi ngabe izosebenza yini.
Yeah.
Understand? Yebo, siwe kuyi risk because ngenze kungasebenzi. Kodwa siqaphelile ukuthi amaciko amaningi kakhulu asemkhanya kude.
Yeah.
amaciko kamaskandi.
Yeah.
So uma sisebenzisana nawe kuyobalula nalawa amanye ama genres mhlaba share recognizeke ngoba senza sure ukuthi nomathandela emcimbi bakhona nalabo abanye understand abenza amanye ama genres afana nawo abanze ama poetry gqom hip hop njalo njalo. So but kuloko ngenxa ukuthi bona baningi kakhulu sizama ukuthi ke sisebenzisane nabo kakhulu okwamanje so that nathi siyazilungiselela ukuthi kusasa mangabe senza imicimbi mhlawumbe ezengene liphezulu sazi ukuthi ubani lona ubani lona. So ngicabanga ukuthi yilokho okwenza ukuthi sikhethe uMaskandi okwamanje.
Okay, mhlawumbe ubabanga abaculeni balindele kule competition kaMaskandi ngoba ngibona inkundla izoxhumana ukuthi no i-competition isaqhubeka, mhlawumbe ukuchazela abantu ukuthi bangaka abantu enibalindele ukuthi bengene le competition ebasibonile u 10,000 rand unumber 1 mhlawumbe unumber 2 besinga noma singabona unumber 2 ukuthi uzothola ina number 3 kodwa nje sibonile ukuthi umuntu ozophuma unumber 1 kule competition uzothola u 10,000 rand mhlawumbe bangaka abaculi enibalindele ukuthi becompete kulo 10,000.
Well silele emaciko out 35 ngokwe competition kodwa uma singavilelanga lapho futhi nakhona sizokwazi ukuthi siqhubeke ne competition kulabo abazobe bengenelile at least i minimum u 10.
Alright, so ukuthi if mhlambe be omunye mhlambe uzofisa ukwazi ukuthi if kule competition nama nelendela ama artist awu 35 ma awu 25
35
mangabe ke bengasangeneli mhlambe labo abawu 35 igcine sekungenela mhlambe abawu 10 mhlambe ingabe kuzoqhubeka yini mhlambe kube u 10,000 mhlambe unumber 1 mhlambe omunye ufisa ukwazi ukuthi mhlambe if sebe u 5 ngabe kuzoqhubeka yini mhlambe unumber 1 ethole imali engango 10,000 ngokwenu mhlambe ukubheka indlela mhlambe enihlele ngayo.
Well ngokwendlela ehlele ngayo kwamanje sisaxhumana nabantu engicabanga ukuthi futhi okuyosilekelela kakhulu ukuthi abantu abafunungele competition basheshe ba indicate sase early so that sizokwazi ukuthi siqhubeke nenhlelo zethu. So uphendula umbuzo nje to be specific, kungenzeka imali igcine ingafinyeleli ku 10,000 kodwa kunabantu esixoxana nabo abasithembisile ukusilekelela although singaqinisekisi lokho kodwa bakhona ngale sikhuluma nabo ngenhloso yokuzama ukuthi baselekelele kodwa kulula umuntu akulelekelele entweni nawe osu halfway kuyona. So ingakho sicela ama artists asihlangabeze ngendlela ahlangabeza ngayo akukho just for registration then siqhubekele phambili nokunye nokunye.
Ora mhlawumbe omunye umuntu uzobuza ukuthi okay mina ngihlala eGoli noma ke mina ekhaya kithi sophongolo ngiyafisa ukungenela icompetition ngabe mhlawumbe icompetition imali nabaculi baseJozi nomhlabi yalingana kuphela yini mhlawumbe abanye abavumelekile mhlawumbe abangaphandle komasipala lo uJozi nomhlabi yalingana mhlawumbe ithini icompetition ivumela wonke umuntu umnculi kaMaskandi mhlawumbe osafika endimeni ake nje usibeke icace ukuthi ibapha abantu abadinga kala kwi competition.
Well i competition ayikho limited to abantu basemkhanya kude under Jozini or umhlabi yalingana kodwa noma ngabe ubani umuntu ongakwazi ukuthi asondelele ndawo esiza esikuyona thina angakwazi ukuthi eze kuphi emkhanya kude anywhere i location code besingakafiki ethini sihlele ukuthi labe i venue so ibeka kuphi kodwa ke bonke abantu bamukelekile.
Alright, mhlawumbe abantu abafisa ukujoyina kwi-competition bafuna ukungenela nje kwi-competition bangafisa ukuthola abanye ukuthi i-competition kuvalwa nini kubantu abafuna ukungenela and kumele bexhumane nobani kanjani ku-competition mhlawumbe kubachazele nje lokho ukuthi kufanele benze kanjani mabafisa ukungenela i-competition ngithole futhi nokuthi kuzovalwa nini yabo konke nje lokho ngiyafisa ukuthi ke ngithole kuleyo part.
Okay, ngicabanga ukuthi kakhulu sisebenzisa ipage lethu la ku Facebook onke ama details alapho including inumber ye WhatsApp inumber for ama calls for any clarity mhlawumbe ozoyidinga. Kodwa ke siqala ukumemezela i-competition ngo June beginning of June so silindele ukuthi ke end of July okumhla ka 31 sibe siyivala i-competition uregister sibe sikuvala ngokusemthethweni bese sikwazi ukuhlela ukuthi ke ngoba simi kanje ngokwenumber zabantu abajoyina icompetition sizohlela kanjani ukuya phambili. So ngicabanga ukuthi ilokho.
Okay, usho ukuthi umbango uzoqala nini icompetition la kuzoqala khona ikho sikuyeke lokho ukuthi abantu sebe ama artists asejoyinile noma ke asengenele ama artists abhalisa ngoba njengamanje ama artists akusabhalisa ama artists afuna ukungenela icompetition kuzothi mangabe seqedile ukubhalisa ama artists bese iyaqala ke icompetition. So mhlambe singalindele ukuthi icompetition iqale nini mhlambe ngaba uAugust ngoba ngizothi ukubhalisa kwama artists mhlambe konke mhlambe nokujoyina kuzophela ngo July ngathi.
Yes, end of July.
So ngenzeka mhlambe icompetition iqale ngo August.
Well angeke iqale ngo August lokho ngesiqiniseko sakho angeke iqale ngo August kodwa ngo August sobe sesikwazi ukuhlelela labantu azobe ngele competition
ukuthi ngobani
abantu baka. Kumbula ukuthi sinanenhlelo nesifiso ukuthi siqashe ama artists asethe ukukhula kunalawa azongena le competition.
Yeah.
So sikwenza lokho ke sizokwazi ukudetect okanye ukunquma ukuthi siqasha bani sesibheke inumber yabantu abangenelelayo asikwazi ukuthi singabiza skipi imali yokubiza i-artist ekhokhelwa mhlawumbe kakhudlwanyana sibabizela mhlawumbe abantu abayihlanu abawu-5 angeke sikwazi ukwenza lokho so inumber yabantu abazongena kubesishini yona ezosinikeza ukuthi singaqasha bani ngoba siyafuna ukuthi sibe nawo amaciko asekhulile abambisane namaciko lawa azongena kubesishini.
Alright. Mhlambe singa okunye futhi sithatha ukuthi sikubheke la ukuthi okay kule competition njoba bezo compete abafuthi ku competition mhlambe yini abantu abangayilindela kule competition noma kule event mhlambe ama artists yini iziphi izinto abangayilindela njoba siyazi ukuthi number 1 uzothola imali engaka mhlambe kulabantu laba mhlambe ngathi nje iziphi izinto abantu abangayilindela ngaphandle kwe competition kwe event.
Well, into yokuqala nje ngicabanga ukuthi kumele siqonde namaciko ukuthi la sikhuluma ngawo la aqonde ukuthi ungele competition akusho ukuthi wonke umuntu ongele competition uzowina. So but ukungena kwi competition kukunikeza that platform ukuthi uthole irecognition. Kunabanye abantu ngizokusho lokho abangamaciko aba assume okanye basitshela ukuthi bayaziwa and you find ukuthi abaziwa. So
yeah.
I competition ikusondeza kubantu even if ungezokuwina. Ikusondeza kubantu labo badinga ukuthi bakweseke. Singabheka even amakhompethishini amakhulu. Amakhompethishini amakhulu umangale thola amaartist amaningi angena le competition but thola ukuthi bambala abawinayo. But ngalesikhathi lesi kukhankaswa ukuthi umuntu ufuna ukuvotelwa yila khona abantu babona ukuthi hawu kunosibani bani balandele bayo-check uthini umculo wakhe, you understand?
Yeah.
That's how they get to know ukuthi oh kunosibani bani wenza 1-2-3 then baqale uma bezama ukusupport even if awinanga next time bazozama their best ukuthi bakuphusha babeke ezingeni elithile because umsebenzi wakho sebayawazi. So sibheka le mihlelelo ke ngane zakwethu indaba yethinta ke icompetition akubona ukuthi umnongene competition ozowina but into ozoyizuza ngokwena competition ukungena kwi competition on its own bese kuba ukuthola irecognition, understand, and ukuthola iplatform futhi ukuthi umsebenzi wakho abantu bawubone bukhoma emcimbini lowo.
Alright, mhlawumbe omunye umuntu uzofisa ukuthola la ukuthi kule competition njengoba izokwenzeka kuzokompithwa kanjani. Mhlawumbe umuntu uzofisa ukuthola ukuthi okay sesibonile iposter ethi sizowina 10,000 okay sizo compete kanjani kule competition amaciko azokompitha kanjani.
Umbuzo ubaluleke kakhulu lowo. Sibhekileke sahlaziya sabona ukuthi noma asifuni into kusasa ezoshiya amaciko nemibuzo ukuthi ubani uwine kanjani.
Yeah.
So si decide sanquma ukuthi indlela engcono yokuvota sizokwenza ama single post
yabo
abantu abazobengela le competition. Siwafake kuFacebook ngosuku oluthile solunquma futhi sil-announce in time and sikuveza ukuthi ngoba siqala namhlanje uma kufikela kwi-date ethize esoyinquma besizimisele ukuthi sinikeze u-2 months again indaba yokuvota sinikeze u-2 months makuphela u-2 months exactly sikwazi ukukhakulatha ama-vote and then again kwi-competition ngosuku le-competition into ezokwenzeka ngokwenumber yama-votes. Okay, ngiqale la. Sizoba nama artists azoperforma emcimbini angesiwona kamaskandi azonandisa. Bese maqala isikhathi competition, siqala ku artists enamavoti amancane, ingena stage ya performa kuze kufikela ku artist esekugcineni okanye e number 1.
Yeah, benamavoti amaningi.
And mhlawumbe kune mistake mhlawumbe sesiyenzile. Igama le competition it's Golden Hour competition.
Yeah.
So sibiza nge Golden Hour, that hour for that person also
ba
eba ngomhlanganiso yisi sizozama ukuyenza ngayo yonke indlela ukuthi be special that moment because so bese mi recognize ukuthi ebantwini abawu 35 because abawu 35 abangena le competition uyena okwazi ukuphuma phambili so sizomhlonipha leso mhlonipha ngayo and kune inhlelo esinazo esazosebenza just after kusivala u-register kunike so bese kusebenza ukuthi sokumisa kanjani bakufika la sokusebenza bakufika but into ezosinikeza leyo mandla la ukuthi sinqume lokho ke ukubona ukuthi bangaka abantu abangenile then sikwazi ukusebenza sephambili.
Alright, futhi isinqumo sophuma ngabe seyitholile ikampani ukuthi bangaka abantu abangenele competition bangaka futhi abantu abazokompitha ngoba mhlawumbe angangena abaze be 100 kodwa igcinele abantu okumele bekompithe inani labantu lithi u 35 abantu abazokompitha kule competition makwenzekile futhi bagcine bengafikanga 35 ngenzeka mhlawumbe silindele abantu abawu 10 abazogcina bengenele i-competition.
Kunjalo kunjalo budwami Yeah.
Mfowethu uqhubeka phambili mhlambe sesi ku competition mhlambe sekuningi abantu abakutholile nabakuzwile mhlambe makhona bangakuzwanga bengakulandela kuziphi mhlambe inkulu zokuxhumana mawuthi ukukhona abanye befisa ukuthi bekubuze mhlambe ukubalula nje ama page abangakwazi ukubethola kulona.
Well, ePage lethu it's Co-Arts and Entertainment SA. It's CO bese sifaka u dash sithi arts or no S egcineni and entertainment SA. U end wethu ilo wesign not u end ka AND no. End lo wesign.
All right. Mhlambe uqhubekela phambili nje nokubheka ezinye izinto uqhubela phambili. Mhlambe ithini way forward mhlambe uqhubeka phambili ukusebenza kwekhampani namaciko nje amaningi ngoba siyabona ukuthi igcile kakhulu emacikweni mhlambe nasemakhaya nje njengoba sibona even ke nenze i-event emakhaya. So mhlambe ithini inqubekela phambili mhlambe nje ngokwekhampani mhlambe ongakuveza nje.
Well indlela yethu yinde ngempela sizahamba impela kuningi esikubhekile siyafisa ukuthi sibe sibambe iqhaza elikhulu ekushintsheni impilo zabantu abasha emphakathini esikuona kungagcini nje mhlambe kwemculweni yabona kodwa nangeimpilo nje zabantu into esizibona la khumbula masikhuluma ngama artists sikhuluma abantu la abane potential yokuthi bashintshe izimpilo zasemphakathini abaphila kuwo
because
i-rate of unemployment isephezulu kakhulu ngendlela emangalisayo so through uku-assist ama-artist ukuthi akhuphuke kuyingxenye yokucontributor towards indaba yokuthi kuphele indaba yokuthi abantu abaningi bangasebenzi so kuningi esizimisele ukukwenza as long as sibambisana nama-artist siyafisa-ke kulo mcimbi mase sibonile indlela mhlawumbe amacikari esibona ngayo ukuthi bomcimbi waminyaka yonke kuphela ukuthi sinyuse nje amazinga njalo njalo yanasana even if njengoba sisho nje ukuthi silendele even about 10 but maximum bese lilo 35 so if bawuthele kulonyaka ngineqiniseko ukuthi ngonyaka olandela bazoba baningi because sifuna ukwenza into yamehlo for abantu abazodlala ecompetition.
All right.
Yes.
Mhlawumbe bazokugcina nje ongawasho siyazi ukuthi njengoba ungumuntu nje wawusiye nje umuntu nje kuphela but uyi-CEO yekhampani mhlawumbe ungathini mhlawumbe nje kubantu bakahulumeni mhlawumbe ama-councillors zi-mayor umasipala amazwi nje mhlawumbe ungawasho kubona since umuntu oyimele nawe akukho la othatha khona but uthatha kuwena ekuthenini usiza ama-artist mhlawumbe njengoba nje unekhampani ezimele mhlawumbe ungathini kulokho mhlawumbe kuphi ungakusho kubona mhlawumbe ukuxhasa izinto ey'fana nalezo.
Well kakhulu siyafisa ukuthi basondele because njengoba sikhuluma nge-high rate of unemployment this is a way of trying to address that situation ukuthi singayinciphisa understand so as abantu abasha sine-potential enkulu kakhulu singenza okuningi for umphakathi wakithi so siyacela ukuthi uma ikhona indlela basondele ikhona ngiyazi ikhona siyacela ukuthi basondele bakwazi ukuthi basilekelele
bangacashi
ngoba into engingayisho yabona ngoba kukaso sinama-scenarios amaningi kakhulu ne whereby umuntu nje ongarecognizewa mase kafinyelela ezingeni lomhlaba understand umphakathi wangangobu uyayifuna ukuthi bese umengamela kube sengathi you understand ubukhona all along
understand
so into engingayisho kubaholi asihlihli siyaphambili so if you want to join us now it's fine join us but siyazama zonke indlela zokukhula understand so imali lesakhula ngaphandle kokulekelelwa yinina asilindele ukuthi hlabe in future you understand so siyacela angeke ungitshele ukuthi kodwa wami siyayibona imicimbi yenzeka emazingeni aphezulu ngeke ungitshele ukuthi so you mean to say emkhanya kude uyoshaya le mhlawumbe yalingane angeke umuntu one-potential no badinga i-support and bayayidinga so if nempela kukhona umeya or ukhansela mhlawumbe ogcina akwazi ukubona understand siyacela nisizwe nisilalele siyabonga yilokho.
Hayi bafowethu ngiyethemba ukuthi nizwile makuwukuthi mhlawumbe khona okunye ungakuzwile ngakwazi ukuthi usilalele lapha ey'nkundleni zokuxhumana useshe-ke lapha i-Facebook page uCo-Arts and Entertainment SA Facebook page mhlawumbe inamba bafisa ukuxhumana mhlawumbe kuze okuningi mhlawumbe ungayisha inamba yakho bezokwazi ukuthi bekuthole nasenambeni because khona omunye uzozama ukukufonela mhlawumbe omunye akanawo Facebook uno-YouTube kuphela because le video yethu bazoyibuka abantu lapha ku-YouTube mhlawumbe nje ukubavezele nenamba uyabona.
Well inamba ye-WhatsApp sitholake yona namakhol futhi ayangena 073-682-5848 inamba ekhona njengamanje for ama-calls mhlawumbe kungamele ngiyi-check-e la ngokushesha nje
Yeah, noma soyibhala nje la kwi-screen, yabo. Soyibhala kwi-screen njengamanje iyona lesifaka la kwi-screen bafowethu. Ngithemba ukuthi wonke umuntu obuye le video ithola information mayelana ne-competition golden hour maskandi competition.
Ngiyacabanga
ukuthi ke abantu ke bayizwile bafowethu, siyabakhulu nibuye le video ningakhohlwa ukusubscribe. Competition iyaqhubeka ngama details amaningi, inamba ikhona bafowethu. Sithanda kakhulu niqhubeke nibuye nama video, nilandele ipage ku Facebook @ and Entertainment SA. Bafowethu siyabonga kakhulu ukubona le video, usale kahle, siyabonga kakhulu, sharp.